Wahimanzi we sindara ntaronse idenengwe. Idenengwe rero rikoreshwa kenshi mu mbyino z'Ikirundi, abatari bake baramaze kumva kajya kavyino nari impeje kuvyina. Ego ariko kandi rikagira insiguro zitandukanye rero.
Izo nzo niza.
Ego insiguro ya mbere idenengwe ngo n'umwigeme asubwiza bw'agahebuza. Wo abatari bake nyene bashobora kubona bakavuga ati ego turabonye mazi ya teke. Ego mu ruvyino rero bavyinye ngo yari idenengwe nuko ari imbimbiri, bashaka kuvuga ko ari umukobwa yari mwiza ariko ari mugufi. Ego nta n'umwe mvuze iyo jambo rero idenengwe ishobora kubwira insiguro zigera kuri zitatu nk'uko twabivuze. Aho rero bavuze ko ari mugufi naho yari mwiza, nibaza ko abanyabuyogoma uruvyino baruzi cyane. Insiguro ya kabiri rero n'abantu bashingiye umugeni bararindira bakaba barabyina bari mu nzu y'abageni barindiriye ko wa muhungu kumbura vyakunze ko yambura ivyambaga umugeni maze akabicisha hejuru rusika ivyo bitinje. Incena zo kandi ziritwa idenengwe. Iyindi siguro ya gatatu idenengwe yari inzoga iryoshe guhira abo baje gushingira umwigeme mu bihe baba barindiriye ko baronka agakuru keza k'ubugeni bwabaye vy'ukuri. Inje rero iyo zikorotse ziciye ku rusika mu bindi bacu uterurwa hamukaza abegereye bagasoma bagahana kugahimbara. Rero muri rugero vy'ino bavuze ati ahimanziwe sindara ntaronse idenengwe, ko baba bariko barahimiriza kumbure umuhungu kugerageza kumukura izijya mpunzu. Urabizi ko yatigeza kumukura impunzu yagiye yambaye inshe za mbere bagasubira inyuma bazitwaye. Ntibarara kandi batarose idenengwe kuko idenengwe zari zijya nzoga baca banywa, ntibarara zijya nzoga batazinyoye barindiriye. Kandi rero urumva n'umugeni n'umukwe ntiyarara atarose idenengwe kuko yaba yaronse umukobwa w'agahimbare yahisemo muri benshi bamwiruka inyuma. Murakoze.
Kazoza FM, be your own boss.